babukela bakhona emakhaya ngibingelela okuphuma emthandazweni ungameni u-35 empumalanga. Ngibukela okhona ekhaya nawumuntu uyadinga ukuthi uzikline, kufanelekile ukuthi njalo mhlawumbe 3 months or 2 months uhlole ukuthi impilo yakho ihamba kanjani. Umuthi uyasebenza, iwasho zasebenza, nemakhandela ayasebenza, nempepho iyasebenza. Kuningi engakubala ngibona kukhona khaya okungenzeka ukuthi impilo yakho iphakame, ibe clean, igezeke, ibe right. Ngoba nawuphile emhlabeni kulezi nto ezenzakala futhi umuntu besehlelilwe ngayo ukuthi uzoshadwa bese bambophezela abanye, omunye besehlelilwe ngayo ukuthi uthole umsebenzi bese bamvalela abanye. Ngoba asithi sonke ngibukele okhona ekhaya esijabulayo if ukhona ophumelelayo. So uNkulunkulu bekungabagcina umuntu ukuthi no, angibeke abantu emhlabeni abazoba ngabaprofethi. UNkulunkulu yena ekasuke ezulwini ezofika emhlabeni athi kuwe mi nansima mi nangumuthi nasiwasho nakukuthi no, kukhona belabendabuki izangoma, izinyanga, abathandazi, abafundisi bayeziyithunywa zikankulunkulu. Phinde futhi iBhayibheli cisima lithi kukhona abantu aba-ektha ezifo bayinto ethile kanti abayona leyo nto leyo. Kukhona inhloso asuke bayihlosile, umuntu ezenze inyanga angasiyo ngokuthi ufuna imali, umuntu ezomfundisi kanti ufuna ezokukhohlakala angasuyi, umuntu ezomthandazi mazizisangoma noma inyanga, is because lo muntu ulambe kuphi esiswini. So kufuna ukuthola umuntu olokhona ekhaya ukuchophele kakhulu kuba umuntu okunakwendabulo uma kunaudinga isizo umuntu wale mhlaba sewonakala. Ngithi umuntu alimise kakhulu kwale bakhona okhaya ngikhwaze kubebele ivimine ngokuhlala ngobe yonke okhona ekhaya. Lakhaya bengiphethe uvula indlela lapho omhlophe uye mbukele okhona ekhaya, uvula indlela uvunela kuzikhanye zihambe ifunako mbukele okhona ekhaya. Kude futhi ngibuye ngiphathele nelokusmith nangibukele okhona ekhaya. Ulokusmith uyageza ufuthi uphalaze kwezinto iy'manga empilweni yakho, kuvuleka inhlanhla mbukele okhona ekhaya. Kude futhi ngiphathele ublokhini uye mbukele okhona ekhaya naye uyakhanyisa impela uyafuthi uyageza uyaphalaza. Konke kwakhiwa lekhaya mbukele okhona ekhaya kuyaphilisa akukho okubulekayo. Phinde futhi ngikubhelani nesebenzo yesithuli ngiyambukela okhona ekhaya. Yenza ukuthi siphakame kakhulu, hlanganise amaphakama ukuthi zakho ziphakame ngokushesha zikhanye ngibukele okhona ekhaya. Phinde futhi ngibe ne-red card uma kuhambe okuhlukumezayo emsebenzini ngiyafisa awugeza ngalo yokwenta yazaza yibone ngibukele okhona ekhaya. Red card lo iyingozi umfasofe. Phinde futhi sengibanani no-led of success kusho uphakame empilweni, phakamisa izinto zokuthi zakho ziyashesha ukuphakama zifunethane nawe mbukele okhona ekhaya. Naye futhi ifulakala bese ngiyabuyela ekhaya sengiba nesigezo. Isigezo yiso lesi amathunzi wamashonelo umntwana kule yisisi wopha njalo washwa indoda wakwazi umuntu wakwangena ejele nakuwathilenile kufakela usekuyidilize lelo thunzi. Bese ngiba-ke nogwalo straight mangoliso umkhothane intuthwane yabona ngosimadiminenke ukupha udla kupha nje umuntu akwenze intemba kuphalazela makwafuthi kaphulaza la leyo nto leyo iyakile kumnikazi iyenziwa impilo yambukele okhona ekhaya ayicale ngathi eyivile ikhwane sendlule mbukele okhona ekhaya. So-ke siyabuya kuba nentambo intambo le iyakhulunyiswa usho koko okufunayo kule ntambo le beseyenze ini iyimanga. Even thina nozayo ngisayazi intambo emhlophe kumele ini ebomvu egreen neblue neyelo. Mbukele okhona ekhaya masingalahla amasiko singasuki ey'ntweni zethu esakhiwe zona ngabo koko omkhulu esakhuliswa ngazo. Ikhaya uma ulibika ulibika ngembuzi mawulibika ngaphandle kombuzi. UNkulunkulu akubusise mbukele okhona ekhaya aliprofethi di-adlamini mthandazi zikhona iwasho yekhaya siyakuphosela nisesigodlweni nanisebenzela khona. UNkulunkulu abuninani nani yonke lina enilimele ezindluleni UNkulunkulu athele umusa isinkosamba yona yoyo. Mbukele okhona ekhaya ngithi nyemilinani angithandi nanikubaya mhlupheka ngoba mina nilala ngikhona khona ngenxa yenu ngithi sandla sendlula ekhaya.